Tshitshavha vhukati ha mutholi na vhashumi vha nḓowetshumo ya dzitsimbi na engineering. Vhashumi fhasi ha dzangano ḽa Nomusa Vho Matsha vha tshi khou gwalabela zwa u engedzelwa miholo nga phesenthe dza malo. Zwiṅwe zwine vha khou gwa zwone ndi uri vho khotsi ya vhana vha fhiwe maḓuvha a 10 a u lela vhana vhavho musi vha tshi tou bebiwa. Zwa u tevhedza maga a COVID-19 a vho ngo tsha zwi ṱhangela vhunga ndi a vhavhiwa iṱeli ḽi tshi ḓivha na mulwadze.
We have been experiencing a situation where this COVID-19 made sure that in 2020 workers were not receiving any increase, but the bosses receive money. We are forced in 2021 to take this kind of route because workers are human beings. They carry this economy. They deserve an increase, COVID or no COVID.
Vhashumi vha ri vhatholi kha vha bve mafhi vhunga vho kundelwa u vha engedzela miholo mahoḽa.
There is something that is calling standstill agreement. Since 2020 last year, the employers never give us increase. So we did sacrifice last year as a big union, as NUMSA.
Last year we didn't get any increase, and we did understand that there were pandemic and whatsoever. But even this year again, they're saying 4.4%. That's an insult for us.
Vhatholi vhone vha ri vho ḓiimisela u fara therisano na vhashumi malugana na zwililo zwavho. Vha NUMSA vho fha vhatholi u swika vhege ḓaho nga ḽavhuvhili uri vha vhe vho no fhindula zwililo zwavho.
In our view, we are out on a strike. We want them to come back tonight because we're not enjoying to strike. It's a pain to strike. We pay for striking. So the sooner they come back, the better. Normally we'll say 7 days, 14. We have said nothing to them because we want them to come back from tonight to the table of negotiations. We want to resolve. Workers want to work for their families.
Mugwalabo uyu wo vha hone u mona na mavundu maṱanu a ḽino khao hu tshi katelwa KwaZulu-Natal, Gauteng, Eastern Cape, Northern Cape na Western Cape. Vha NUMSA vha ri vha ḓo bvela phanḓa na mugwalabo wavho u swikelela zwililo zwavho zwi tshi pfiwa.